kabla nianze kushona nguo nilikuwa naenda Dubai na kuja na mabag. Sasa nilikuwa najiuliza mbona tuwezi shona hizi bag hapa, so nikaanza kushona bag.
That's an important topic in general actually. Yeah.
I'm a blender artist. I'm a blender artist.